Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalema, ikaya lami.
I'm cool enough.